Yesu ndashima yamba nziza hariko cyane cyane ndashima umwami Yesu
ndashima
ndashima umusaraba
wa Yesu
ndashima yamba nziza hariko
Angélique.